nyaka sani constitution ondikgi koro kiewoge mantie. To sani joma kwadwa keto machielo machielo gi magi koro lok gi politics. Kendo wawacho ni oganda owinjo bed ni gidak kanyakla nikech oganda osedak mopogore opogore all the years. Gigo ohala e kindgi, giuso cham, giuso bala koni, all these kinds of things osetim ma koro ji osewinjore. Winjruok gi ang'o mondo wanyayogi mondo ji owinjre. To nitiere bende chik bende. Kidhi beyond, to koro chikegi wan go. Gima thagowa kuom chikewagi, to chike mane okuongo losi higa 2008 mane establish the NCSE Act. Gin ne giwe thuolo ni kopo ni wayudo ng'ate kosa mare hate speech, to koyie kende owuon ni please waconciliate, wawinjre mondo ng'ani owena. Ka ng'ani oseng'uono ni to koro threshold mar prosecution koro bedo very low. To gini waneno ni obedo misused. Koro sani wa tighten that area mondo the prescription for a threshold will be very tight. Manyak waneni kachalo nadi kachalo. And that is in parliament right now for changes required to make sure that we have a very precise rule about guarding against hate speech, which leads to conflicts where many people are losing properties, they are dead, and so on.
Erokamano ahinya Philip Okundi. Kata kamano, aneno ka moko kuom oganda bende oro ote mopogore opogore kaka wanyalo gayo gi dhok mapusore, mano mong'ere gi dho ngere kaka hate speech. Obiro bedo kwasomo gi kind thuolo manok. Kata kamano, nyaka rom gi juang, aneno kanyo kodong' mana dakika madirom ariyo kende mar mondo warom sa ariyo mar okinyi. Akawo yo matin, injina kaon waduogo, wan wang'i anena bende weche motenre kod siasa nikech josiasa bende mosebed kata mana kiseyo gi weche motenre kod athua ahinya ahinya mag dhok mapusore. Ahinya ahinya weche kaliet, weche ni siasa bende kaliet.